Noma befika abezibonelelo zikahulumeni bayadlula kulamagceke kukhuzomakhelwane bese kusahlala kulezi yazindonga isibongo kukwaNkemane kwasango liyahlawumbiselwa izimbali iziphambano izindunduma lezi izinkomba zokubalawa ngamathuna abo bonke bephelele abangilamayo kanjalo nabangizalayo abakufice kusaphila ngaphansi kwalolu phahla yikati emelisalele ziko owamusulenga emshaweni nencwadi etafuleni ethi zingane zakwethu kungase kudala zekwenzeka unishaye umhlaba nikhumbule ekhaya owami nofica usumathambo omhlophe sekuvalwe ngehlahla abangilamayo bangishiye kuzo lezindonga eziwayo namhlanje bacela kimi ngaphandle kokubhekisa ngapha isibani senhlanhla ongenzeka ngale kwethuna akuyi ngeyakhe intando imnotho yabasizalayo yawela kithi sonke kepha iso okwakumele sibone ngalo sisonke lavuka umona kunina engibalamayo sangabona ngasolinye ladekwa phambi kwazo zonke ziphelele kepha sakhetha ukuphendukelana zona sisodwa izitha nathatha konke okwakusetafuleni nashiya onembeza benu sanikhomba emaceleni ngasala nabangilamayo singazi sizodlani isifo esindlala sabanyonyobela sagcina ngokubanqoba ngasala ngedwa ke kwangixaka nokuxosha ithemba lavalelisa ukufa kwayisombululo vele kuphileni kwami beningazuzi lutho ngakho ke ngokuhamba kwami nizoba wutho ngoba ngiphuthuma ukuyophenduka idloze elihle ze nginikhanyisele nginixolisele nangaliko olandelayo ngezenzo zenu enazenza kithi lapha kamhlaba.